lekhanda ugqoke isiyaya lo umutsha usinene lo isigegi lesi umjijo lo bese kuba amafahla loku loku kube izimbadada lo ugqoka amantombazane amaswati bese thina siyawufaka ke emvunulweni yethu khona sotshengisa i-unity between bantu baseswazini nabantu bakaZulu.